bana gwamna tuho ilahun a jahar Gombe.
Jabaji,
Tulibang Gombe,
Jabaji,
Akauta General,
Jabaji,
Tulibang. ana gwamnati o ilabun a jahar Gombe.
Thank you. Shukunya.